Inzaba yebamfana labatalwa baba bantsathu phecelethi ema triplets kube ngulenye yetinzaba letfonse emehlo ebantfu njengoba ke batali bala bamfana lasebanetinyanga leti sihlanu manje bake bavela bathi labamfana laba sebayakhuluma sikhulumisene nababe walabamfana namuhla lo ngiphole Ndlamini lochazile ukuthi ke wabathatha ke labamfana wabayiswa ke bafundisi babathandazela kungako ke kwaseke sekubangcono nalokukhuluma kungakafiki isikhathi.
Liqiniso lonke bakhuluma vele but nyalo sebathi nje mama baba kuphela basaticoci letinzabe bebaticoci.
Oh okay. Wenda njani lo sibayekelele ukukhuluma bavele batiyekelela nje.
Hayi baya kumfundiswa umfundiswa bathandazela ke babe sebastophisha lokukhuluma. But le ngakusola ngacabanga ukuthi kungenteka labadzala lasebalele mhlambe kukhona lulaka labaqhamuka nalo kukhona lokubagwadisile manje sebayativeta kulabantu fa.
Ngibani lolo hlakaniphe kakhulu la?
Hey, lolo hlakaniphe kakhulu lana ngimeshakhi.
Ngimeshakhi
lo aqala nje ukukhuluma kwaba ngimeshakhi nginangilobuke wena. Lokusoko ukuthi lona lomkhulu kakhulu lona ukhuliswa ngimi. Ngiye ngithi mangihamba ngiyocupha ngihambe naye ngiyocupha kamanzini ngimmeme cause lokumphatha vele uyangigamula le mkhulu. So bake bangishutha nje bangifana le kubo Facebook but ngevange bantu. Yabo bangifake Facebook bangibona ngimemile manje ke bantu bahlupha ngento yinye abathi nalokhu sizomfana umeme kanjani uchamuka kuphi yayibo bayadzinga lokuthi labo make sibalekelele kakhulu ebanifaneni ngoba abanifana ngebanifana bethu sonke so nangabe make mhlambe umunyisa lona mine ngithatha ngigeza lo makagcobisa lona mine ngithatha sengigcokisa lo munye. So nangabe umfana mhlambe utonele ngeke bese yamiyekela makwakhe mhlambe ubhizi ngalokunye wena ukutshela ukuthi wena uyindvodza but lokukhona maswati kufuna ukuthi bafati bethu sibathandze bantfu bethu futhi sibathandze silekelelane cause labantu banegcineni banifana bethu so kube nje mine kuthiwa ngayangeke ukuthi mhlambe ngindvodza labantu abamlaba ngaba bekho kule level lena lesebakiyo.
Ngakulolunye ke lihlangothi babe wabo noma ke babo wabo Shadrack, Meshach na Abednego uthi ke akavani ke nalesento sekuthi ke bantfu batawo bese ke sebamkhuluma kubo Facebook uma ke ameme munye walabamfana. Dlamini ke sewukhuthade emadvodza ukuthi aside ke bafati babo ngabo ke bamfana ngoba ke labamfana basuke bababo bonke. Itinzabe ntema Swati Channel kubika nohlahlathwala nginanontobeko Thabetse kamanzini.